Ndasubiye kuba kaze banywanyi bacu bana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV nane n'umwanya makuru ageze ko ari karagaruka ko cane irya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gisata cirabana n'umutekano ariko nanone turagaruka no ku makuru ari kuvugwa mu birabana na politike ibintu ntago byoroshe aho General Arenga Iyome Bunyoni atanguriye kumena amabanga y'abasendede FDD ninde wishe umuhisi Generali Adolphe Nshimirimana twarabwiye amakuru menshi cyane ajanye n'ingene amabanga yahejeje kumeneka Generali Arenga Iyome Bunyoni ubwo yarivugiye ati ni gute abagandaguye umwisi Adolphe Nshimirimana bamurashe kandi akaba bari bambaye imyambaro y'inzego z'igihugu abishe Generali Atanazi Kararuza nabo nyine bari bambaye impuzu z'igihugu ni gute njyewe bari kumburira ngo sinche nyegera ibyo ngivyo nibyo General Arenga Iyome Bunyoni yoba yaratangaje mu gihe nyine yari ariko araburana ubijanye n'ivyaha yari ariko aragirizwa no kuvuga ko nyine bamubajije ingene yanyegeye nawe nyine avuga yuko abandi ba generali bagiye bicwa n'ubutegetsi arora gutyo ko atari guca avuga ko wari cyo gihangange gikomeye cyane mu gihe nyine atarushaga ubuhangange umwisi Adolphe Nshimirimana mu byukuri ni bande bagandaguye umwisi generali Adolphe Nshimirimana president Evariste Ndayishimiye ubu ngubu yo bafisemmo uruhe ruhara ni ibintu bikomeye cyane kuvyo mwahora munyege zwa vyatanguye kuja hanze kuvaho General Arenga Iyome Bunyoni atanguriye imburano ziwe ni ibintu biteye ubwoba cyane o president Evariste Ndayishimiye abandanya yerekana yuko yashize imana imbere ariko nanone abarundi bakaba batanguye gutahura ibikorwa n'uwo mutegetsi mukuru ahambaye nga mu gihugu cy'u Burundi ni biki byashikiye umwisi Adolphe Nshimirimana president Evariste Ndayishimiye yoba afise uruhara rukomeye cyane mu icwa ry'umwisi Adolphe Nshimirimana president Evariste Ndayishimiye aramaze kuvugwa ko amabi akomeye cyane urupfu rw'umwisi Pierre Nkurunziza yaruvuzwe none hari nibindi bikomeye cyane General Arenga Iyome Bunyoni yashatse gushira ahabona kugene President Evariste Ndayishimiye abandanya kwiyorobeka mu banyagihugu ariko nanone akora ibintu bihambaye cyane reka byose tubigaruke ko wumvirize ano makuru ni ibintu bihambaye cyane kubibera mu butegetsi bwa CNDD FDD batarafyonda kuri sabone kaniko karyo keza ko kubafyonda ko kugira ngo uzurubana natwe makuru n'ibiganiro twama dutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV imyaka 9 yararangiye General Adolphe Nshimirimana agandaguwe mu gisagara cha Bujumbura kubera iki ubutegetsi bw'umwisi Pierre Nkurunziza bwitwararitse ibyo kumwitirira ibarabara kurusha guca urubanza rubereye kubijanye n'abagandaguye umwisi Adolphe Nshimirimana umuntu atavyitwararitse womengo icyo kibazo ntasho kimaze mu gihe ubutegetsi bwa CNDD FDD busa bitwararika cyane umuhisi Adolphe Nshimirimana ariko hari utubazo twerekana iyindi shusho mu migenderanire y'umuhisi Pierre Nkurunziza president Evariste Ndayishimiye n'umuhisi Adolphe Nshimirimana kumbure utwo tubazo dushobora gusigura impamvu ubutegetsi butitwararitse kurondera ukuri ku rupfu rw'umuhisi Adolphe Nshimirimana Nari muzi ko urubanza rwa Adolphe Nshimirimana rumaze imyaka ishika kuri 9 rwarahagaze kandi rukaba ruzingamitswe n'umushikiriza manza wa Republika kwigenekerezo ry'9 myandagara umwaka w'2015 umushikiriza manza mukuru wa Republika w'ico gihe yari Valentine Bagorikunda yasohoye itangazo yavuga ko yarazi neza abagandaguye General Adolphe Nshimirimana ariko yarindiye ko mwaka wose uhera atabajanye imbere y'ubutungane ngo bacirirwe urubanza kuwa mbere myandagaro mwaka 2016 buca hibukwa umwaka urangiye Adolphe Nshimirimana agandaguwe niho abagirizwa kugandagura Adolphe Nshimirimana bashikanwa imbere y'umucamanza ubwa mbere kuwa 10 gitugutu umwaka 2016 inyuma y'amezi abiri niho urubanza rwasubira kuburanishwa mu ntayicese abitwariwe barerekanye bose ko batari ibujumbura icyo gihe abandi ko bari mu Kamenge igihe Adolphe Nshimirimana yagandagurwa kuwa kabiri imyandagaro mwaka wa 2015 umushikirizamanza mu bamubajije ibyemezo afise yavuze ko adashobora kuzana ibyabona byiwe ku bw'imvo z'umutekano urubanza ruca rushirwa mu mwiherero kuwa kane Munyonyo mwaka 2016 sentare yarafashe ingingo yo gusubiza iyo dosiye mu kumushikiriza manza kugira ngo asubire akore neza amatohoza ibyo byatangaje benshi kuko iyo umucamanza abonye ko amatohoza adakwiye niwe aca arongora amatohoza kwa 27 Kigarama mwaka 2016 niho urwo rubanza rwaheruka guhamagarwa irya nyuma ico gihe mushikiriza manza yagiye yemeye ko azoza azanye ivyabona mu NHS ukurikira iyo ntahe y'NHS ikurikira imaze imyaka ishika muri 9 irindiriwe abagirizwa kugandagura Adolphe Nshimirimana bamaze iyo myaka yose batazi umunsi bazosubira guhamagarwa ngo bisigure mu gihe ubagiriza avuga ko afise ibyabona atarigera ashobora kwerekana inkozi z'ikibi nyine by'ukuri zo bazaragandaguye umwisi Pierre Nkurunziza kubera iki abonetse ko hashobora kuba bafise ico bazi ku rupfu rw'umwisi Adolphe Nshimirimana utegetsi bw'umwisi Pierre Nkurunziza ndetse nubwa president Evariste Ndayishimiye batashimye ko buburana ahubwo bagashima kubagandagura kumugoroba wa 23 munyonyo mwaka 2016 Apollinaire Nimbona yafatiwe mu kajaga yoba yafashwe n'abakozi biperereza nkuko tubisanga mu matohoza yisekeza ndondeza amaze gufatwa yoba yapfungiwe mu nzu itazwi aho nyine mu kajaga aho yoba yamaze iminsi ahohoterwa imbere yo kugandagurwa nkuko yari yaravyivugiye Apollinaire Nimbona yarafise ibyazi kumwisi Adolphe Nshimirimana ntawuzi ibyo yoba yaravuze igihe yariko arahohoterwa ntakeka ko kugira arinde afatwa ashobora kuba yahemukiwe n'uwo yabibwiye no kuvuga uwo yabwiye ayo mabanga y'ingene abategetsi bakomeye bagandaguye Adolphe Nshimirimana icabonetse coco nuko uwitwa ko yari umwizigirwa akomeye cane wa Apollinaire yavuye aronka uburinzi bukomeye buva mu basirikare bakingira umukuru w'igihugu aho ubundi umusevire ntago akingirwa n'abasanzwe bakingira umukuru w'igihugu ni ibintu bitegeze bibaho turabizi yuko abasivile bakingirwa n'abapolisi uwo mukenyezi we yahawe abasirikare bamurinda umuntu akibaza amabanga yarafise amuha gukingirwa n'inzego zisanzwe zikingira igihugu ikindi gihambaye cyane kandi cyatangaje nuko haciye indwi zitatu gusa Apollinaire afashwe uwundi ashobora kuba yari azi amabanga akomeye y'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana yaciye asohorwa ku ruyeri mwibohero rya Gitega aragandagurwa kwa 13 Kigarama mwaka 2016 niho umunyororo Renova Nimbona yaronka urusha ko gusohoka ibohero akagenda aherekejwe n'umupolisi umwe gusa ivyo navyo byari bitangaje kubona umuntu asanzwe acunzwe bikomeye asohoka afise umupolisi umwe gusa mu nyuma Renova Nimbona yavuye aja gusangira agacupa n'umucunze be n'umukuru w'abanyororo b'Igitega Capitaine General ako gacupa bagafatiye mu hoteli Paraso Igitega nyene inyuma y'umutaga umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yamenyesheje ko umunyororo Renova yatorotse abanje kugandagura umupolisi amucunze kandi ko umukuru w'abanyororo yamukurikije amasoro ariko arahunga bukeye mu gatondo ikiziga ca Renova Nimbona catowe iruhande y'inzira aho Igitega kiboheye amaboko imugongo kandi bakimenye igice kimwe cyo ku mutwe. Petero Nkurikiye ntiyatevye kumenyesha ko Renova yafashwe na ya masase y'umukuru w'abanyororo, ico atigeze asigura n'ingene ikiziga camaze inyuma y'umutaga atawakibonye kikaza kuboneka mu gatondo be n'ingene cabonetse ciboshe kandi cishwe n'amasase. Amatohoza yisekeza ndondeza yererekana ko Renova nimbona yishwe n'abakozi biperereza inyuma y'umwanya bamaze bamubaza ibibazo bitandukanye, no ngaha bikaboneka ko iperereza ryari rikeneye gufata ikindi cabona c'ivyashikiye umisi Adolphe Nshimiri Imana. Muzi yuko umisi Pierre Nkurunziza yinyegeje mu gihe hariko haraba ibirori byo gushingura umisi Adolphe Nshimiri Imana. Abantu benshi baratangajwe n'inyifato y'umisi Pierre Nkurunziza mu birori byo gushingura General Adolphe Nshimiri Imana. Petero Nkurunziza yabonetse akanya gato mu gihe cyo gusohora ikiziga cha Adolphe Nshimiri Imana mu burukiro. Yabonetse anyegeye inyuma yabajejwe kumukingira, aho kandi yaje yambaye nkabo. Ntiyigeze afata akanya ko kunamira ikiziga mu iteka ry'umukuru w'igihugu, ariko arasezera ingabo yihambaye cyane y'ipete ryo hejuru ya bose isirikare kandi bahoze baranahorana ku rugamba. Ntiyigeze anavuga ijambo ryo kumerekeza no kumusezera, aho abandi bakuru b'ibihugu bafata akanya nk'ako ko kugira bamenyeshe akamaro k'ugiye bikunze bakanamwibuka canke bakamwambika ikidari cy'iteka. Petero Nkurunziza ntiyigeze aboneka mu bindi bice by'ibirori byo gushingura Generali Adolphe Nshimiri Imana. Mwamuzi ko habaye ubwoba bukomeye cyane hagati y'umuhisi Pierre Nkurunziza ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye muri icyo kigandaro. Ibibazo bitagira inyishu ni byinshi cyane mu bijanye n'urupfu rwa General Adolphe Nshimiri Imana. Kanatsinda General Nshimiri Imana yari afise abanzi benshi cyane ku buryo bigoye kumenya neza abamutwaye ubuzima. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yari afise ahafise abanzi benshi cyane kubera amabi atagira izina yabakoreye mu bo basangiye ubutegetsi. Naho nyine yari afise abansi benshi na cane cane ababona ko badashobora kugira igihagararo akiriho, ndetse bagiye barakora n'ibindi bintu byinshi cyane muri CNDD FDD mu gihugu no hanze y'igihugu. Naho nyine yari afise abansi benshi cyane abafise inyungu mu rupfu rwiwe bari benshi, ababikoreye ko bari benshi cyane. Ariko nanone abo twagarukaho kuri ubu ngubu ni General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umwisi Pierre Nkurunziza, ndetse nabo bafatanije. Biragaragara yuko General Alain Guillaume Bunyoni yahejeje gushira amabanga menshi hanze kuvaho nyine General Alain Guillaume Bunyoni atanguriye kuburana, akavuga yuko nubwo apfunzwe atari we nkozi y'ikibi wenyine, kuko n'abandi ba generali bakomeye cyane baragiye bakora ibintu bikomeye cyane kandi bibi bitakagombye kwihanganira. Generali Alain Guillaume Bunyoni akaba atumva ingene we apfunzwe, ariko nanone amabi yagiye yarakorwa n'abandi ba generali bakaba bakidegembye, ni ibintu bikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kuvugwa mu mpfu zibiri, urw'umwesi Pierre Nkurunziza ndetse n'urwa Adolphe Nshimiri Imana, ni ibintu bikomeye cyane ku bijanye n'ibera mu bihangange bya CNDD FDD biteye ubwoba. Cyo bikoze bamwe n'abandi bavuga yuko aho aba CNDD FDD bicaruye ku gakanu k'Abarundi hari hageze yuko bakwikura ko ubwo butegetsi bwa CNDD FDD kubera ko ibyo bukora Abarundi bahejeje kubitahura. Ni gute ubwo butegetsi bushira Imana imbere, ariko nanone bikaboneka yuko bakoresha abapfumu ndetse n'ibindi bintazi ibiheko byashinguwe mu ngoro y'umugambwe CNDD FDD ku cirimba c'umukuru w'igihugu ndetse n'ibindi bikomeye cyane. Tuzatugenda turagaruka ko mu makuru yacu hanyuma. Ico bikoze ibintu birateye ubwoba, ibintu biriko birabera mu butegetsi bwa CNDD FDD. Reka kandi kanya tuze kubabwira andi makuru azabagezwe. Kibe byiza kuri mwese, nivyo ndabifurije.